Masenzeni umbuzo 21. Umbuzo 21 uthi isisombululo sika Stan sesibalo esingezansi sibonisiwe ngezansi. Kubuzwe umbuzo uthi which statement about Stan's solution is true? Sesiphi isibalo esiyinyani kwezi zisombululo zika Stan? Okokuqala masijonge ukuba thina besinoyenza njani. Sinikwa u-n odityaniswe no-8 waphindaphindwa ngo-n odityaniswe no-20 abakwizibiyeli kwathiwa balingana no-110. Into yokuqala esifuna uyenza kukuba siqale ngosombulula u-8 ophindaphindwe ngo-n kwadityaniswa u-20 ngoba siyayazi ukuba umgaqo wezibalo utsho njalo. Ukuba senza njalo sizokuba no-n odityaniswe xa siphindaphinda la 8 ngo-n odityaniswe no-20 abakwizibiyeli sizofumana u-8n odityaniswe no-160 balingana no-110. Sijongile nje u-Stan isibalo sakhe sesahlukile kwesethu ngoba kaloku thina sino-n odityaniswe no-8n kwadityaniswa u-160 yena uno-20 kulaa ndawo ka-160. Loo nto ithetha ukuba uStan akalandelanga umgaqo wezibalo othi uqale uphindaphinde ngaphambi kokuba udibanise. Ngelishwa ke uStan wenze impazamo kumgca wokuqala. Loo nto ithethe ukuba sonke isibalo sakhe siyimpazamo. Impendulo evumelana nalo mcimbi ngubhi lo uthi wenze impazamo kumgca wokuqala. Masenzeni umbuzo 22. When is the statement true? Siba inyani nini esizivakalisi? The opposite of a number is less than the original number. Xa sijika uphawu lwenani, eli nani lunophawu olutsha luba luncinci kunenani lokuqala. Sithetha ngamanani afanayo anophawu olwahlukileyo. Siyayazi ukuba xa sinenani eli-negative, xa sitshintsha iphawu lalo libe ngu-positive, u-positive uzoba mkhulu kuno-negative. Siyayazi ukuba u-negative umncinci kuno positive. Umzekelo masithini u-x wethu umkhulu kuno-0. Siyayazi ukuba uthabatha x uzaba mncinci kuno-x. Umzekelo masithi uba mhlambe u-x nguthabatha 3. Uthabatha 3 uzaba mncinci kuno-3. Loo nto ithetha ukuba isivakalisi sethu siyinyani xa sithetha ngamanani anodibanisa. Loo nto ke isinike impendulo engusi. Siyabona ukuba ubi akavumelani nesibalo sethu ngoba kaloku ukuba siqala ngenani elinothabatha xa sijika siya kudibanisa uzoba mkhulu. Nodi akasiyonyani ngoba kaloku uthi amanani ivumelana namanani anothabatha, asiyonyani ke leyo. Masenzeni umbuzo 23. Uthi umbuzo 23, fumana apho umgcangqo wethu udlula khona kwi-y-axis. Sinikwe u-4x odityaniswe no-2y kwathiwa ulingana no-12. Xa uzoba lo mgca, kulapho u-x wethu ungu-0. Yile ndawo siyifunayo ke leyo. Loo nto ithetha ukuba sizaba nechaphaza elino-0 no-y, u-y lo simjongile singamaziyo ukuba ngubani na. Indlela elula yokwenza esi sibalo kukuba sithi xa u-x engu-0 sizofumana u-y ongubani na. Xa u-x engu-0 sizoba no-4 ophindaphindwe ngo-0 asinike u-0. Sidibanise no-2 ophindaphindwe ngo-y olingana no-12. U-y uzokulingana no-6. Xa sijonga ngumpendulo usi ke lowo, sizokhetha usi. Sibe sigqibele ke bahlobo bam. Masenzeni umbuzo olandelayo. Umbuzo olandelayo bazobe umgcangqo, igraph ke ukutsho. Imani ke bahlobo bam ndizame ukuyincamathisela apha. Uthi lo mbuzo, loluphi ulinganiso okanye uphawu elubonakaliswa ngulo mfanekiso womgcangqo ungezantsi? Okokuqala masizame ukufumana ulinganiso, i-equation, yalo mgca okokuqala. Masijonge ukuba umgaqo wethu udlula ndawoni ku y-axis. Siyayazi ukuba xa u-x engu 0, u-y wethu unguthabatha 1. Siyayazi ke ukuba u-b wethu kuthabatha 1. Ngoba kaloku xa sisebenzisa la ndlela siyiqhele ithi u-y ulingana no-mx odityaniswe no-b, siyayazi ukuba u-x xa engu 0, u-y nguthabatha 1. U-b wethu nguthabatha 1. Masizame ukufumana ukugekela komgcangqo wethu. Ukugekela ke kumelwe ngu-m, siyavumelana. Siyayazi ukuba u-m wethu ulutshintsho ku-y oluhlulahlulwe ngotshintsho ku-x. Masijonge ukuba sothatha oluphi utshintsho. Umzekelo masithi ukuba sinyuka ku-x ngo-2, siyabona ukuba ku-y sizokwenyuka ngo-1. Loo nto isinike u-m ongu-1 ohlulahlulwe ngo-2. Okanye masithi ukuba unyuka ku-x ngo-4, siyabona ukuba uzonyuka ku-y ngo-2. Nayo loo nto iphinde isinike u-m ongubani? Ongu-1 ohlulahlulwe ngo-2. Noba senze njani ke siyamazi u-m ngoku ukuba ngu-1 ohlulahlulwe ngo-2. Ngoko ke siyayazi ukuba ulinganiso lomgcangqo wethu luthi u-y ulingana no-1 ohlulahlulwe ngo-2 kwaphindaphindwa ngo-x kwathatyathwa u-1. Siyayazi ukuba lulinganiso lalo mgcangqo olu. Yaye umgcangqo uyinxalenye yesibalo sethu ngoba kaloku wenziwe wacaca, akenziwanga ngamachaphaza. Loo nto ithetha ukuba siyavumelana. Xa sivumelane ne-line, ukrebe wethu uzoba nozilingana ngoba kaloku ne-line iyinxalenye. Loo nto ithethe ukuba sizokhetha kwiinto ezimbini ukuba u-y umkhulu okanye ulingana, okanye u-y umncinci okanye ulingana nesilinganiso sethu. Umzekelo masithathe nokuba ngubani u-x. Xa sithatha u-x olingana no-2, siyabona ukuba u-y wethu ungu-0. Xa ujonga ke ukuba u-y wethu ungu-0, uyabona ukuba onke la manani ka-y makhulu ku-0 ayinxalenye yesibalo sethu ngoba kaloku laa ndawo ingentla komgcangqo ifakwe umbala ohobe. Loo nto ithethe ukuba le ndawo ingentla iyafunwa kwisibalo sethu. Loo nto ithethe ukuba isisombululo somgcangqo wethu nale ndawo yonke izoba ngu-y omkhulu okanye olingana no-1 ohlulahlulwe ngo-2 waphindaphindwa ngo-x kwathatyathwa u-1. Xa sijonga pha ihambelana noodi ke loo nto. Indlela lula loyijonga ke le nto kukuba sizoba nozilingana ngoba kaloku umgca wethu wenziwe wacaca. Enye into yesibini kukuba le ndawo ingentla ifakwe umbala ohobe. Loo nto ithethe ukuba onke amanani ka-y amakhulu kunalasemgceni ayinxalenye yesibalo sethu. Impendulo yethu ngudi ke bahlobo. Masenzeni umbuzo olandelayo. Umbuzo olandelayo ngumbuzo 25. Masiphinde sincamathiseleni ke bahlobo bam. Uthi umbuzo, which best represent the graph of y is equal to 2x negative 2. Into funeka siyenzile ke ke apha kukuba sijonge ukuba ngowuphi owona mgcangqo omele ulinganiso oluthi u-y ulingana no-2 ophindaphindwe ngo-x kwathatyathwa u-2. Uba uyajonga nje so ubona ukuba umgcangqo wethu udlula kuthabatha 2, yiyona nto ilula ukuyibonakeleyo. Masijongeni kule mifanekiso siyinikiweyo ukuba yeyiphi evumelana nale ndawo ithi umgcangqo wethu udlula kuthabatha 2. Sijongile nje siyabona ukuba ku-B no-D umgcangqo wethu udlula ku-2. Loo nto ithethe ukuba sishiyeke no-A no-C. Ngoba kaloku ku-A no-C umgcangqo wethu udlula kuthabatha 2. Masisebenze ngo-A no-C ke bahlobo bam. Masijonge ukugekela ukuba ngowuphi umgcanqo onokugekela okungudibanisa 2. Xa sijonga ku-A siyabona ukuba xa uhamba kabini ku-X ku-Y uyenyuka kayi-4. Loo nto ithetha ukuba sino-M ongu-4 ohlulahlulwe ngo-2 ngoba kaloku siyayazi uba u-M lutshintsho ku-Y oluhlulahlulwe ngotshintsho ku-X. Loo nto isinike u-4 ohlulahlulwe ngo-2. Sijongile nje sesibona ukuba u-M wethu kudibanisa 2. Loo nto ivumelana nesibalo sethu esisekuqaleni. Ngu-A ke lowo. Masijonge ukuba kutheni usi engavumelani nesibalo sethu. Masizame ukwenza ukugekela kwakhe. Siyabona ukuba xa usenyuka ku-X kabini, masijonge ukuba kwenzeka ntoni ku-Y. Ku-Y uyehla kayi-4. Loo nto isinike u-M onguthabatha 2. Singayibona nangoba isuka phezulu ngasekhohlo iye ezantsi ekunene. Loo nto ke ithethe ukuba u-M wethu kasi akavumelani no-M wesibalo esisinikiweyo pha phezulu. Loo nto isixelele ukuba impendulo yesi sibalo izokuba ngu-A ngoba u-A unokugekela okungu-positive 2 akugqiba umgcanqo wakhe adlule kuthabatha 2. Ndiyathemba ukuba sicacelwe. Masenzeni umbuzo 26. Umbuzo 26 uthi Nkosi yam, masiphinde sincamathiseleni ke bethuni. Yasisokolisa nezi zinto. Uthi ke umbuzo wethu, which inequality does the shaded region of the graph represent? Loluphi ulinganiso okanye isibalo esimele le ndawo ifakwe umbala kumfanekiso womgcanqo wethu? Okokuqala, masijonge ulinganiso lomgcanqo ukuba ngubani. Sijongile nje siyabona ukuba umgcanqo wethu udlula ku-2. Loo nto ithethe ukuba ubhi wethu ngu-2. Masijonge ukugekela. Ukugekela wethu siyabona ukuba ku-X xa unyuka ngo-1, u-Y uyehla ngothabatha 3. Loo nto isinike u-M olutshintsho ku-Y oluhlulahlulwe ngotshintsho ku-X. Loo nto isinike uthabatha 3 ohlulahlulwe ngo-1. Loo nto isinike u-M ongu-negative 3. Sesiyazi nje ke bahlobo bam ukuba ulinganiso lomgcanqo luza kuba ngu-Y olingana nothabatha 3x odityaniswe no-2. Masijonge kwiimpendulo zethu. Xa sijonge kwiimpendulo zethu siyabona ukuba azibhalwanga ngale ndlela yethu. Masijonge ke ukuba kubani ukrebe wethu. Okokuqala, ukrebe wethu uzokuba ngumkhulu okanye ulingane okanye umncinci okanye ulingane. Okay, masenzeni ngohlobo ke bahlobo bam. Masikhetheni nokuba ngomphi na u-X. Umzekelo, xa sikhetha u-X ongu-2, siyabona ukuba u-Y wethu unguthabatha 4. Siyabona ukuba namanani angaphantsi kula kathabatha 4 ayinxalenye. Siyithatha phi loo nto? Siyithatha kukuba kaloku le ndawo ingezantsi ifakwe umbala ohobe. Loo nto ithetha ukuba icacisiwe. Ithetha ukuba onke amanani ka-Y amancinci kukathabatha 4 ayinxalenye yesibalo sethu. Loo nto izosinika impendulo yethu ethi u-Y ungaphantsi okanye ulingana no-3x odityaniswe no-2. Kwakhona, xa sijonga ayikafani nendlela ebhalwe ngayo kwimpendulo yethu. Into emasiyenze ke ukuyenza ifane nenye yempendulo phaa. Masidibanise u-3x kumacala amabini kakrebe wethu. Ngase khohlo sizoba no 3x odityaniswe no y ongaphansi okanye olingana no 2. Masiphinde siyokujonga kwiimpendulo zethu. Le mpendulo ivumelana no a. Loo nto ithethe ukuba impendulo yesibalo sethu ngu-A. Enkosi ke bahlobo bam, sawuqhubekeka ngexesha elilandelayo. Enkosi.